tiri pano paOliveni namabindu namutonhere basa riri kubatwa ndobva noti mukondo zvapo. Thank you. Boca Wani.
Ah,
Bishop,